California ilizwe lami ngumashashla wenu. Ngokuza kwe-coronavirus kumbe sithi COVID-19 kutshintshe izinto eziningi, kutshintshe indlela esisebenza ngayo, indlela esixoxisana ngayo nendlela esihlangana ngayo nabanye. Ngithemba okwamanje suke wanxuswa kumbe wakhokhwa kumithing yezulu.
Downloada iZoom. Uku-downloada iZoom kumele uye ku-website yeZoom. U-create i-profile yakho ube su-sayina in ku-Zoom. Ngena uyokhetha u-schedule. Khetha i-webinar yakho oyifunayo. Khetha ibizo le-webinar yakho. Khetha usuku lesikhathi esingathi i-date le-time ye-webinar yakho oyifunayo. Khetha kumbe sithi faka ukuthi ufuna i-webinar yakho iqale sikhathi bani njalo ibende kumbe ibe mfitshane okunganani. iZoom izosebenzisa i-time zone leyo oyifake ku-profile yakho. Uma ufuna ukutshintsha i-time zone, lokho lakho ungakwenza. Khetha isikhathi osicabangela ukuthi i-webinar yakho izabande kumbe izoba mfitshane okunganani. Nanzelela ukuthi lokhu kuyenzelwa ukuba uschedula kumbe ulungisa. I-webinar yakho ngeke iphele ngaleso sikhathi. Kuyenzeka ukuthi ibende idlule lapho kumbe ibe mfitshane ingafiki kuleso sikhathi osifakileyo. Lungisa kumbe sithi generate i-meeting ID. Ungakhetha esithi automatic option kumbe uzilungiselele eyakho i-ID. Uyenelisa ukukhetha kumbe ukulungisa ukuschedula nge-Google Calendar. Uma uhlaba ku-schedule, kuzovela esithi pop-up. Leyo izokuthatha ikuse ku-Gmail. I-Gmail yona izokubuza ukuthi uyavuma na kumbe uyayivumela na iZoom ukuthi isebenzise ikhalenda yakho. Ungafika lapho usungakhetha ilanga, usuku lesikhathi ofuna iwebinar yakho ibe khona. Lokho sitsho ukuthi uyakhona ukucustomize i-date ne-time yakho. Usungathi-ke ukukhokha abanye. Lokho ukukhokha ungasebenzisa i-email, usebenzise i-WhatsApp kumbe ezinye indlela ozaziyo.